yavuze ko mu gihe cy'imyaka ibiri abo bategetsi bari kumwe hakaba hari icuka kibi eka kwikekana kuri kudeta sukubera amacakubiri ngo yoba ari umugambwe. Icyo ni ikibazo cya mbere. Hanyuma icya kabiri ashaka kumenya niba hari imigambi mishasha yotuma ibyo bibazo byose bitasubira kuvugwa. Umushikiranganji wa mbere ndirakuca yoba afise ivuga ku ijambo.
Ego icuka kibi turabizi twese turabye kahise kavuba kuri mu Burundi bwacu cyane cyane n'umugambi uri ku butegetsi. Turazi yuko kuva uyu mugambwe ugishyikiye ubutegetsi hagiye haraduka indi icuka kibi hagati n'umugambwe CNDD-FDD. Ibyo turabizi twarabikwe cyane. Ntibyigeze bisa n'ibyaheze rwose. Twarabikurikiranye no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Ubu nibyo turiko turabona ibintu byibonekeza. Ivyo rero navyo iyo umugambwe uri ku butegetsi hakaduka ibintu umwe n'ivyo biratuma no mu gihugu haza uruhagarara. Ivyo nivyo ni ibintu biboneka kandi ntibije gicunguka. Abari mu gihugu twagumye tubikurikira buhoro buhoro, bari bavuze kariti bari kuja ahantu nkunguri bakicara bakabitorera inyishu imbere y'uko bikwira mu banyagihugu. Nivyo natweze mu itangazo twanditse twavuze tuti aho kuvuga ibyo by'amakudeta ibyo ntabyo twemera. Abantu baje hamwe baraho bohurira bita dialogue, ibyo bibazo babiganire neza barondere n'abantu hirya no hino batari muri uwo mugambwe bafashe, kuko umugambwe uri kurategeka igihugu kiba kintu gikomeye cyane rwose. Iyo bibaye nabi igihugu kica gihungabana. Ibyo rero ni ibintu tubona, nta yindi nzira ihari atari uko abantu bicara hamwe bakiyumvira. Twemwe ntituri mu nzira zo kugira ngo bahane abantu bagire gute. Ibyo sibyo turimo. Ibyo dusaba ni uko abantu boje hamwe bakiyumvira bagatekereza ntibasubire kugira ibintu bihungabanya umutekano w'igihugu, ahubwo bagahamagara n'abandi bari mu yindi migambwe n'abatari mu migambwe. Hari abahinga benshi mu bisata byinshi, byari bya politiki, byari by'uguhanura, byari bya hehe, byari by'ubutunzi, bashobora kuvuga bati Uburundi bwacu ishusho intumbero zimeze gutyo. Ibyo nibyo turiko turavuga, nibyo dushaka yuko byoba. Niwo mushikiranganji wa mbere wundi aje, nibyo bibazo nyene azosanga biri imbere yiwe. Nibyo bibazo nyene azosanga biri imbere yiwe n'ahandi atabifata ngo abikore. Uko turiko turabivuga na wene uzosanga mu minsi iza biciye bimugora.
Muriko murabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi rya Amerika. Turafite wundi munywanyi w'iradiyo yacu Eric Nsengimana, muriwe neza.
Muriwe neza.
Muri hega Eric
Jumbura,
murafite ikibazo, murafite icyumviro. Turiko tuvuga ku ihinduka ry'abategetsi bamwe bamwe muri iki gihe hitezwe ko hashobora kuba leta nshasha ishobora gutangazwa umwanya uwo ariwo wose. Tuga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro. Turi kumwe n'abashingantahe babiri, Idefense Rugema na Pierre Kavere Nahima.
Twese turashobora kuvuga nuko ku bijyanye n'impinduka nta bibazo tubapfa ko birebire, kubera ko ejo twari mu kigobe dukurikirana irahira ry'umushikiranganji wa mbere. Mu gatondo twazindutse tubona hari impinduka yuko leta ihari ishobora yahindutse. Rero nta bibazo birebire turiko turabona ko gusa nyenshi umukuru w'igihugu ariko arashaka kuzana amaraso mashasha yo guhindura leta kugira ashobore gukora neza nk'uko ariko arabishikiriza ko batariko baramufasha. Hanyuma kubona yafashe ingingo yo guhindura leta n'uburenganzira bwiwe kugira ngo ashobore gutunganya neza imigambi ashyire imbere ivyo leta yiyemeje na cencane igihe yiyamamaza ashaka kuba umukuru w'igihugu kugira ashobore gushikana abarundi aho yifuza ko bashobora gushika. icyo ni kintu cyo gushima ko ashobora kubona ati ibintu nibiri ko biragenda neza isubiramo kiyembariwa hanyuma akavuga ati ngomba shire inzego by'ukuri nize zishobora kumfasha kugira dushobora kubandanya rero nta kibazo kitwovuga kirimwo bahejeje kubisikanya mu mabanga mu mutekano ntangire kuri uyu muhingamo rero ibintu byose biri kubiragenda neza nta kibazo twovuga ko dufise muri iyi
murakoze Eric Sengana rika denje ambukandi Daniel Mugisha mwiriwe neza
mwiriwe neza ndabaramukije mu ndamukize n'abatumire ngaho
barakumva muri hehe ga Mugisha
ari mu burayi muri Finland
murafite nibyiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga kwihindurwa y'abatetsi bamwe yamwe mu Burundi n'iki gihe hitezwe leta nshasha duga ku ijambo ikibazo icyumviro
okay nda terera nongere ndafite nakabazo abo batumire baraza kukishura ariko reka ubwa mbere ntangire kugushima kwanza ibyo Perezida yakoze ni ibintu byiza ariko ku rundi ruhande nk'abarundi turavise amakenga tukavuga tuti kugira ngo utware abarundi cyangwa utware abanyagihugu ariho hose bisaba ko bagukunda bakwiyumvamo uwo yakuye ni unyoni Perezida hanyuma ashiraho ndakugarika kandi ndakugarika mu bategetsi bo mu Burundi ni umutegetsi nawe nyine twaza umukazo kumbura ashobora kuba yorohera Perezida Evariste ndayishimiye mugabo abanyagihugu ntibamukunda kubera ko nk'aho yari akora muri ibyo bushikanaje yakoreramo ingingo yafashe zatoteje abantu benshi cyane nkizo guhagarika amataxi y'ivero amataxi moto kubomora amazu ari ku mabarabara hanyuma ntibubaka ayandi urumva ibyo bintu rero byatumye abarundi bamwanka ni ku ruhande rwanjye mugo ndazi ko batamukunda kubera ko abarundi benshi barakenya ndabivuga ndabikuye ku kinone ni kubera yuko Perezida nimba yashatse guhindura yari kuraba uwundi muntu byibuze nimba atashatse umworohera asubiriza bunyoni mugo ntasubirize ndakugarika ndakeka rero bunyoni intwaro yiwe ni igisirikare n'igipolisi n'ibintu byo kimwe n'ibyo n'umupolisi n'umusoda intwaro igumye ari ya indi y'umukazo nyine urumva ishobora kuzoheza Perezida mugabo ntiyoreza abene gihugu aha ni ku ruhande rumwe ikindi cya kabiri numva navuga nuko
muvunagure amajambo kugira mu rangirize ko cya kibazo
murakoze ikibazo no sindakigera ko ariko reka mvuge ikindi uko yagiriye generale Bunyoni na Nyaragase no mu bindi bihangange uko mu butegetsi bw'u Burundi harimo abandi bantu benshi bagirizwa ibyaha nk'ibyo n'abarakunda kubivuga sumwe si babiri kandi turabizi ko ari abanyuruza amatunga hari abigegereje amatunga ya leta yongere afata inyungu zikurikira kuko yavuga yuko Bunyoni yanyuruje amatunga nuko tubimenyera kwa mukuru bwa mbere yabivugira mu migani ko yabivuze ko ari bihangange byegereze ubutunzi bwa leta hanyuma mukurikirane n'ibyo bintu bibye babigarure yibye canke abigarure hanyuma umutumire abo batumire icyo akabazo nohereza ko nuko nagenda bibarize barafise icyizere neza yuko ibintu Perezida yakoze bizohava bizanira umusaruro abarundi bivanye nuko intwaro y'umukazo yagumyeho n'uwo yashizeho ari muri bajya nyine batwaza umukazo yashizeho nabo nyine batwaza umukazo
murakoze reka mushenahe Rugema atangure ishuri cyo kibazo ni abashaka arashobora no kugira icyo avuze ku byimbiro bibiri mwashikirije mu kanya gatoya cyane rwose Rugema muraraba kwisaho
egome murakoze ndashimiye n'uwo mushinga nayo yabajije ibibazo ego nibaza yuko ibyo turiko ibyiyumviro turiko turatanga ngaha atari ibyiyumviro ngira byo kushyigikira cyane kunegura leta ihari mugabo ari ibyiyumviro turiko turavuga bijanye n'iyo mpinduka yabaye icyo nubivuga ko rero nohera ko nabivuze na kare iri mpinduka y'umushikiranganji wa mbere ica ijaniranya no guhindura abandi bashikiranganje mu ntwaro nuko ibi bintu nibishitse kubera mu bihe bisanzwe mu bihe umukuru w'igihugu avuga ati kuko ibintu byo guhindura abashikiranganje ni ibintu byamaho ku ntwaro zose byarabaye mugabo bikaba ari uko byateguwe bakaraba umushikiranganje wese uko yagiye arakora bakamusubiza iyo bikenewe ibi rero byabaye muri iki gihe si ibintu byabaye mu bihe bisanzwe byabaye nk'uko bibaye kubera ingorane zihabaye murumva rero ni ibintu bibaye na muntu yovuga gitumbukangira ntiyoba yihenze cyane kuko turavye kuva igihe batanguye kuyikeka yuko hariho ihikwa ry'ubutegetsi ririko rirategurwa n'ibiki n'ibiki si kera cyane murumva rero yuko irihinduka y'impinduka mu bashikiranganji uhereye ku mushikiranganji wa mbere si ibintu bije mu bihe bisanzwe nk'uko rero uwo mushinga ntayo yarabajije ikibazo ariko arabivuga igikuru si uguhindura gusa igikuru ni ukuraba abasubiriye abandi uko bari basanzwe bazwi mu gihugu uko umukuru w'igihugu ababona yuko bashobora kubafasha by'ukuri burya umuhanuzi ni umuhanuzi akubwiza ukuri akakubwira ati
ndabona akanya katujanye mushe ntahe Rugema na basabye ko mumpa inyishu ngufi ngufi cyane rwose musozere kuri iyo nyishu
ikindi naco na noca mvuga nuko nkuko nari nabicijijemo nuko burya mu ntwaro cyane cyane umukuru w'igihugu n'abafasha biwe hari ibanga ryo gutwara hari ibanga hari ibintu biguma mu ibanga bigaserugwa ari uko bataka bagatanga n'insiguro ari uko ibintu byahindutse bagatanga izo nsiguro mugabo rero ikintu nukongera ko ngaha nuko ikipoce imicyako cyane nuko abagiye gusubirira abandi bwo mushikiranganje wa mbere murazi neza yuko ibyo uwo mu yabajije ikibazo asanzwe azwi mu banyagihugu yari ya mushikiranganje umuntu wari hagati n'umuntu yari azwi cyane mu banyagihugu mugabo kumenya kwazwi neza cyane nabi ibyo navyo nyene bari bakwiye kubaba yuko bizokoroka
icyo kibazo tugihe kandi n'umushikiranganje Pierre Kavena Himana kibazo cha mushiga ntahe mugisha tuga kwijambo Pierre Kavena matwumva
ndi gutwawe n'intwaro z'umukazo nkumbure ibazo dufise byo abiva yuko abantu uburundi takurikiza demokarasi nkuko tuyifuza mu Burundi ibyo nibibazo byanabivugwa cyane gose ariko aho tugeze n'ibihugu byinshi turako muga mwese yafuje n'umugambo wo kuvuga ibya demokarasi dushaka demokarasi mu Burundi muga demokarasi si kuvuga yuko umuntu wese umureka ngo akore ibyo ashaka ko yishaka avuga ibyo ashaka ko ashaka hamusanga hakajigari mu gihugu aho rero hari kibazo gikomeye mugabo ngira ngo si cyo kibazo turiko turaharira ubu turazi neza yuko muri demokarasi uretse hakaba akajagari hanyuma abantu bagakena n'ubundi bazogukura bavuga bati nori iyo demokarasi yawe yatuzaniye iki hanyuma ntiwatwaze umukazo naho abantu bagakena bakamererwa nabi bazogukura bavuga bati ntacyo byatumariye intwaro zose rero ziba nziza iyo zishitse ku neza y'abanyagihugu bakamererwa neza bakamererwa neza ko babishaka ntibagire ubworo bagatera imbere ibyo turabizi urabye ku isi hose hari ibihugu bavuga bitwawe mu mukazo ugasanga ariko nibyo biteye imbere n'ibindi usanga uvuga ngo biri muri demokarasi ugasanga birateye imbere n'ibindi usanga bitwawe n'umukazo ugasanga biteye imbere twogihariya mu kindi kiganiro ariko icyo tubona ubu icyo tubona ni uko abanyagihugu ntibaze ariko ubukene cyane cyane cyo cya mbere kandi ni bose ni benshi ni nka bose bisaba rero yuko intwaro ihari ihangana n'ibyo bibazo abanyagihugu bafite. Bisaba yuko uwo mushikiranganji wa mbere aje ashiraho imbere imigambi nka kuri mukuru w'igihugu yavyiyemereye wenyene, aho yari karahira akavuga ati ubu twese tuye gufata izi ntumbero, ntagira ibyo yikuriye mu mutwe, atangwe kwikora ibyo yikuriye mu mutwe we n'ibyo bamwe bavuga bitanditse mu migambi umukuru w'igihugu yari yavuze. Bazivuga bati ibyo wewe nibyo uri kubikorera wenyine. Murasoma neza ibyo migambi umukuru w'igihugu yari yavuze, harimo ibintu byinshi yaba ari byo bikorwa. Nkumbure tuba tugeze ngaha,
ego tukiri kuri mwebwe nyine mushanahe na himana, tukiri kuri mwebwe tukiri kuri mwebwe mwavuze ikibazo cy'ubukene bukabije bushora gishora kuba ari cyo gituma haba indyane nko muri leta y'u Burundi, ariko murazi ko hariho indyane nyinshi cyane rwose, murazi ko hariho ubukene bwinshi cyane cyane muri iki gihe mu bihugu bitandukanye, ariko ibihugu byose ntibiri mu kamundyane nk'uko tubibona.
Nacumbise neza icyo kibazo.
Ikibazo ni uko mwavuze mu kanya gaheze ko ubukene bukabije aribwo bushobora kuba butuma haba umwumvikano muke muri leta y'u Burundi, ariko murazi ko muri iki gihe ku isi hose ubukene buhari kubera imvo zitandukanye, ariko nta ruhagarara kenshi na kenshi ucubona nko mu bihugu biteye imbere. Ingorane nyamukuru ni izihe? Umuzi w'icyo kibazo uri hehe?
Nibyo nasiguye kare, hari abavuga bati iki kibazo kije kubera ubukene bwatewe n'ingwano iri hagati ya Ukraine n'Abarusiya. Niho twabuze ibitoro tunguru, turabura ibitoro, abantu barashavuga. Oya, turazi yuko ibi bibazo biriko biraba byaguzwe kuva kera n'ingwano itaratangura kuvugwa. Ibibazo by'ubukene by'uko abantu bihubana, by'uko abantu banyuruza amatungo ya leta, hakabaho abatunze gusumba abandi, abandi bariko barakina, ibyo byatanguwe kuvugwa ngaha mu Burundi. Ntibije rero ngo bitanguye kuba ku isi muri ino minsi. Oya oya, ibi byaje muri ino minsi bya Ukraine n'Uburusiya byaje bisa n'ibihuhura ibyari bisanzwe bihari. Ikibazo ni bimwe bita mu gifaransa sinsuritire, n'ibintu byo mu minsi iheze muri imyaka iheze byagiye biraduga biduga biduga. Nicyo gituma mvuga nti ni ibibazo bikomeye tuteza guhangana nabyo, ni ibibazo bikomeye tuteza guhangana nabyo. Ibyo nabyo byerekeye abategeka, yuko abari ku butegetsi bashwara cyangwa bakagira gute ibyo bihugu byose irabaho, ugasanga umugwi uri ku butegetsi bakavuga bati jewe ibi nubitunganya gutyo, undi akavuga ati nubitunganya gutyo, ugasanga ntibumvikanye. Ibyo turabizi no mu bihugu birabaho, ariko ibyo tubona ubu harageze yuko abari ku butegetsi baronderera no mu bandi batari umugabo uri ku butegetsi. Hari abahinga benshi bamwe bahamagara ngaha bava mu Buraya, bava muri za Amerika, bakaza ngaha bagasigura ati kugira iki gihugu kiveyo kiveyo kugwa.
Ndabona kanya kihuta cyane rwose mushyirahe na himana
kandi zatanzwe n'abarundi. Ibyo rero dushaka yuko byotangura kuja mu ngiro umushyikiranganji wa mbere agiyeho akabifata mu minwe akumviriza abarundi bose kandi agashyiramo abahinga bose no muri leta bakajamo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika, turi kumwe na François Nduwimana. Mwiwe neza muri higa Nduwimana.
Yagikorwa byashimo ngira nkekana na leta yarasanzwe arimwo.
Ndabona telefone ya Nduwimana isa n'icitse, ariko yari kuvuga ko ibikorwa umushikiranganji yakuwe Bunyoni byari bikorwa bishimishije, ntiyari bwaheze icyimbiro ciwe. Reka ariko tuje ku mushikiranganji Juvenal akora ingingo. Mwiwe neza Juvenal muratwumva?
Allo?
Oui, muratwumva?
Buhoro buhoro mubaze kibanzoga cyumvise neza.
Oh, hari mu nyanywe radio ijwi ry'America twaduhaye ijambo. Juvenal muratwumva? Ndumva telefone yiwe nayo nyene itahari. Reka rero tugaruke ko mushe ntahe I Defense Rugema nawe nyene agire Juvenal ndabona Juvenal muratwumva? Muri hehe? Mukanya gato cyane rwose iki kibazo cy'imbiro tugakwijambo.
Bon, bien que c'est une environ, la bonne agricole, à la haine, une carrière qui est en Inde. Et puis, des records, il y a des gens qui sont gourmés, il y a des politiques qui sont noires. Puis, des records, des gens qui sont catouanés, 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 des gens Toro isu kari, jadi ini semua jadi berlaku waktu saya dah kekira. Kalau kira ko, kalau ni nak saja kerja kuko yang dia guna, waktu dia nak kemana dia guna itu ya, arung itu yang fasih.
Murakuzi, itu aku umba. Hari kira zofise?
Ego. Karena kira zofaru bersih dia mereka melayani.
Ego rekado fatere kucho chiyo mbilo chawe tu jihe abashenda yitu kumwe mwushena yi defonse rugema Juvenal ati eka tulize eko uhagie kuneka inyishu ziwi wazo imwe ngura mutima ili wazo fisukari eka igitoroni vindi muri wazo iki nhu imanu mwohang halitanshasha kugira ngo ibyo bintu byose byabaye nk'ibibazo mu misi heze ibibazo bitabaye ku Burundi gusa byabaye n'ahandi mu bindi bihugu kugira ibyo bibazo eka ingaruka zabyo zigabanuke canke zihere ikintu ibyimvira mu tangane nk'ibi
ekume biragoye kugira umuntu avuge yuko iyo mpinduka y'umushikiranganje wa mbere izotuma ibibazo byari bihasanzwe bibaho kuko abayo mpinduka ariko nibaza yuko ibongera niyo ntambwe ya mbere yo kugira ibibazo bihari bitore gunyishu ariko rero ikintu twovuga nuko hariyo ibibazo u Burundi bwari gusanganywe ibibazo by'u Burundi kwabo ibyo bibazo rero by'ingwano za Ukraine u Rusiya byatumye habu ibitoro n'ibindi izo nabyo nibibazo bishobora gutore gunyishu mu gihe icyo kibazo abatwara bagifata bakamenya ngene bagitorera inyishu nko mu vyerekeye kuronka ibyo bitoro hanyuma abanyagihugu bakabironka ku rugero rumwe hatabaye ibitoro bya magendo n'ibindi ugasanga n'ibindi bifungurwa ari isukari n'ibindi ugasanga byose bironkwa habaye magendo ibyo bintu rero byo kugira abyo gutuma haba fraud yo kugira ikintu kiboneke nibyo bintu bigwe kwicarigwa haba habonetse bike biba bisangire uko biri
uko
niko byogenda ikindi kintu gye nohereza ko nuko ni nk'impanuro twovuga twoha umugambi uri ku butegetsi
mu kanya gato amasogo na 30
nabivuze yuko ari bintu bisa nuko ari ngorane zivuye mu mugambi nandi zongorane zamaze iriho ibyo rero no kwirinda yuko umugambo uri ku butegetsi uzumve neza yuko ingorane bashobora kugira zishobora gutandukira abarundi b'abanyagihugu bose
mushinahe ukanya gato cyane rwose ndabona akanya kagiye mushinahe Defense Rugema reka duhere ijambo mushinahe Pierre Claver Nahimana mukanya gato cyane rwose ibintu mubona byokorwa nkuko umunywanyi Juvenal abisavye na leta nshasha kugira ngo nka vya bibazo by'inkora mutima byaba mu miseze mu Burundi birangire hoko gwiki yo leta yokora iki mufise amasegonda 3
ego itwica twarageze kukivuga yuko hakeza gushigwaho umuntu afatiye ingene igihugu gipanze kuko ingorane nyamukuru nuko ubutunzi dufite buri koramanuka igihugu cacu ntikikimbura ibintu bihagije kugira ngo abanyagihugu baronke ibatunze neza ibihagije kugira dushore makungu turonke na amafaranga y'amadolari kugira ngo y'amayero kugira tushore kugura ibyo dukura hanze izo ngorane zose z'igitoro z'imiti z'imiti byose biterwa n'ivyo rero hateza gushigwaho intwaro
Nishimike cyane Nahimana ndagushimiye cyane gose ku kanya mwa radio ijwi ry'America ndagushimiye nawe mushika na Defense Rugema ku kanya mwa duhaye mu gatanga inyishu ku bibazo bitandukanye by'abanywanyi bacu turashimiye engineer Nelson twadushimiye na CD yadufasha kugiranya ibiganiro turashimiye mwese nababaje ibibazo ikana bakwikanye amakuru yacu mbire amahoro mwese n'umugoroba mwiza